indongozi z'igihugu zibimenye bikubita gashi hafatwa ingingo zishobora gutuma ibintu bigenda bitera imbere ubwa mbere hoho uraje ku mwaka warayo uheze wa w'imyaka wa 2022 ubona yuko nko mu Burundi Burundi bwonyene muri aka karere ari cyo gihugu kitongereje umwimbu bikwiye croissance économique rimwe n'ibice umunani ku ijana mugaba genda mu Rwanda ugasanga n'umunani ku ijana muri Tanzania indwi muri Uganda gatandatu urumva umwimbu nturi kuriyongera mbere abantu uko biyongera basumba ingene umwimbu uri kuriyongera nk'ico ni kintu done twabonye ibyo bintu rero biza kubana bidushira mu karambaraye hari ikintu citwa reserve de change y'amafaranga ari mu biko muri BRB y'agaciro n'ubu ubone karagenda aracari kuzandwiza ibintu imbere ateramanuka n'uvuga ko hari ikibazo gikomeye ibijanye n'amadeni mu mizi tatavuze ko ideni ry'u Burundi ringana hafi miliyari 2600 by'amafaranga y'amarundi mbwa n'ubu turabona neza yuko muri trimestre hari miliyari ijana zirenga leta yafashe ku ideni yuko indwi k'umunani n'uko icenda twabibonyemo hama kandi turabona yuko uravye nko ku mwaka uheze zijya mfashanyo bita don projet urabona ko zagabanutse bica bizana igihengere kinini mu mwaka uheze zari miliyoni 58 kuri no trimestre mbwa ubu ni 43 tuafashe mu Burundi ayo mahera atangwa n'abafashe mu Burundi ariyo bita don projet umva yaragabanutse ugacuraba ibyo dushorera hanze ikawa yo yarabaye akamaramaza numvise bavuga yuko umukuru wa navuga yuko ngo babata yagumye ngaha byarantangaje mbabwo ngo ngushira ko yashotse no mukinyiga urumva ibyo ni ibintu bo dutona dutohoriza kuko ni ibintu byaba binateye ubwo hanyuma ikindi nuko tubona ayo mafaranga madenis yatse leta yagiye kuyakaha mu gihugu hagati yo sandi miliyari n'ubundi yasora mu mabanki n'ibiki kabona neza yuko hari kibazo kuko n'amabanki ari kasenga ari karasatirizwa ngira naco gituma uri kurabona mbere bati abanavuga bati hongerezwe na capitalisation yayo abantu hongereza imitari ibyo rero urumva nibyerekana yuko ubutunzi bw'igihugu butifashe neza tuko twagira n'impungenge tubona n'iby'igitoro byasubiriye ku mengo ni kibazo twibaze yuko bo kwicara bakoteta ko batatifata ingingo ruhasha bive mu majambo hafatwa ingingo hanyuma ikindi naco nuko ubwo buryo tubona ko tubuze mu gihugu hariho icegeranyo giheruka gusohoka ica banki nkuru y'igihugu politike monetaire cariki hari icegeranyo giheruka gusohoka naco ca wa mugwi wagiri barura ingene leta ikoresha amafaranga yese leta yo kwizegwa n'abantu bakayifasha bakayigurana bakagira iki baca barabira ingene njose ni nk'ibirete ya birete y'umunyeshuri ibirete ibi ni nk'ivyigwa y'amapi yacamera nk'ivyigwa ufisa ngahe urabona kuba uri munsi nyuma eje iba ari de mugabo nta huzuye amade gusa iyi ni birete devaluation umva huzuye amade aho ariko barabati mbega fiabilite dibije mbega amafaranga akoreshwa gute mbega amafaranga akoreshwa mu muco mbega amafaranga mu gukoreshwa baraba imigambi y'iterambere akaba ariyo bisunga canke bikubakora ibyabo est-ce que controle ya bijiraba ngo barabanyonora canke bagira gute yesi karaba audite ya bije ingene bikogwa yesi leta iramenya ubutunzi bwayo aho buri mu magatif yose ikabumenya yesi abanyagihugu baramenyeshwa ingene leta iriko irakoresha amahera amaraporo bakaronka bariko barategura integuro barabwira abarundi bisaba ko leta yoja ku kivi iyi leta igahinduka